Shalom shalom akora kuri kira kino kiganiro mkobwo muzikano kangu kamushikizo na jewe Chris Nikumana uno musi no musi wa mbere ndizera ko mwagize weekend nziza daramukije abantu bose batwikoreye masengesho araba tubwira ngo turabasengera ndakunda abantu batubwira ngo turabasengera imisi yose giye cyose ukora senga nimba kino kiganiro kikubera umugisha nimba ari kintu kiwera gufasha hari kintu gihinduka mu buzima bwawe ukora kino kiganiro kawifuza ko gikomeza ni gihagarare udusengere uvuge ekipe kango kamasengesho yao kuko turakeneye inkomezi zirengeye izumwana w'umuntu turakeneye inkomezi zivuye mu ijuru turakeneye ubushobozi bwa mwemu yera turashaka insinzi iciye masengesho yanyu nimba kiganiro kikikomeza gushika uno musi imyaka kimaze nikwera masengesho y'abana b'Imana nta numwe yo kubwira ngo bibishobora ata masengesho kandi giye mudusengera mwe mwibuka gusengera aba partenaire bakango kano kuvuga abadushigikira n'uburyo bwabo kugira uno murimo ushobora gutera imbere urukura tera imbere ikiganiro gishika henshi cyane ni benshi cyane baronga ikiganiro kandi ko baba benshi niko bisaba uburyo bwinshi bisaba rero ko hagira abantu dushigikira ariko amasengesho atahabaye nta na kimwe coshoboka mudusengere kandi musengere n'aba partenaire bakanguka nkuko mubimenyere rero ku munsi wa mbere na mantangura nababwira ikivugo cha kanguka ariyo devise ya kanguka nkuko mubizi cya mbere n'ukwemera ubugombe bw'Imana ni butandukanye n'ubw'iwacu cya kabiri nuko dukwiye kusenga imisi yose cya gatatu nuko kizira kwidodomba ahubwo dukwiye gushima muri byose no musi rero nza kuvuga icya mbere no kuvuga kwemera ubugombe bw'Imana niyo butandukanye n'ubw'iwacu rero bamwe birashobora kubagora hano kuko kugira wemere ubugombe bw'Imana bisaba kubumenya nje gutuma rero masengesho musenga mukwiye gusenga imisi yose ko muri isengera musenge kugira mwemo w'Imana canke mwuka wera abafashe gutahura ubugombe bw'Imana arabatanka ubugombe bw'Imana kuko batamenye nubwo aribwo ariko ni byiza ko umenya ubugombe bw'Imana wa musenga uti Imana fasha kumenya ivyo ushaka ikibazo nuko kenshi tukuna kuja gusenga dubwira Imana ishitse ubugombe bwacu ishitse ivyo dushaka nta kibico gushaka ariko ivyo ushaka vyose umenye ko Imana ari yo kwiye kuja imbere kwanze gushira ndiho imbere ya vyose ni vyiza rero ko wa musenga usaba ukumenya ubugombe bw'Imana uno musi nashaka dusome mu Wakolosayi cha mbere Colossiens chapitre 1 aho Paulo yakora abwira abo muri iyo shengero ababwira ngene bafise urukundo umurongo w'8 avuga ngene Epafras ari we Epafura yababwiye ivyerekeye urukundo bafise ngene mwemo abashoboza kugira urukundo rudasanzwe ha murongo w'9 avuga ati nico gituma tumaze kubimenya ntiduhagarika kubasengera ngo turabasengera dusaba Imana kugira mushobore kuzura ukumenya ubugombe bwayo mu bwitonzi no mu bwenge bw'impwemo ahantu harakomeye kuko bamaze kumenya ngene bafite urukundo ngene batanga ngene bashigikira umurimo w'Imana no gushigikira abantu bapfise ibibazo abakene impfuvyi abapfakazi ngo Paulo nabo bari kumwe maze kubimenya ngo bacagira umwete kubasengera kugira ngo buzure ukumenya ubugombe bw'Imana icyo bisigura ngaha nuko nimba ushigikira umurimo w'Imana nimba ushigikira abakene nimba ushigikira abapfakazi ivyo ukora vyose wamukeneye kumenya ubugombe bw'Imana kuko ushobora gukora ibintu kwera urukundo nimuhe ariko ugasanga ukora akora ibintu bidahwanye n'ubugombe bw'Imana ushobora gushigikira ibikorwa bitari mu mugambi w'Imana ugasanga wagize ingufu nyinshi mu gushigikira mu gutanga ariko utaramenya iby'Imana ishaka nico gituma n'imbere yo gushyigikira umurimo wari wo wose ubanze usenge umenye neza ko uwo murimo uri mu mugambi w'Imana umenye neza kuri mugambi w'Imana imbere yo kushyigikira kuko ushobora gusanga ukora shyigikira ibintu atamana irimwo ugasanga ukora tumwanya nico gituma Paulo avuga ati turabasengera imisi yose kugira muzure ukumenya ubugombe bw'Imana ikindi nuko kugira wemere ubugombe bw'Imana harakenewe ubwenge nkuko yabisomye harakenewe sagesse cyangwa ubwenge bw'irushokora ubugombe bw'Imana niyo butandukanye n'ubwi wawe ariko bikaba bimeze nkuko ndiho abishaka utugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza icyatu cya mbere cy'abikorinto icyo cya 15 1 Corinthians 15. Murazi ko indwiheze yose twavuze icyo cya 15 gusa nagifatiye umwanya kuko ndashaka by'ukuri ko twese twumva akaciro ko kuzuka ko bapfuye. Icya mbere ukwiye kwanza kwizera ko Yesu yazutse. Umunsi wa gatatu Yesu yarazutse, nimba arazutse rero ni kimenyetso ko natwe tuzozuka. Utizera ko Yesu yazutse ntiyizera ko nawe nyine azozuka umunsi umwe, ariko nimba Yesu yarazutse nuva ko natwe tuzozuka kuko ijambo ry'Imana riremeza ko abamwizera bose bazozuka. Rero narasiguye yuko abizera bazozuka bambaye uyundi mubiri. Uyu mubiri wawe nimba utawukunda ntacyo bitwaye kuko umubiri uzohera hano ku isi. Imyaka yawe hano ku isi izorangira n'uwo mubiri nyene upfuye urabora ugahera, ariko umushaha wawe nupfa uzozuka mu nyuma hanyuma wambare uyundi mubiri udasaza udapfa utaruha utabora. Uwo mubiri rero n'uwuzozukana igihe Yesu azoza gutora ishengero. Twarabonye neza ingene bizogenda cyane cyane ingene Yesu azotwara ishengero. Twayibonye mu 51 gushaka 53 verse 51 a 53 niho berekana neza ngene inzamba izovuga abantu bagaduga bagahinduka abapfuye n'abazaba bakiriho twese tukasanganira Yesu twambaye uyundi mubiri. Rero uno munsi nashaka kuvuga ku 54 55 niho berekana neza insinzi y'ukuri yariyo. Hari insinzi yo kunesha urupfu. Iyo rero biratangaje kuko nagana bereka ko aha hose uko aravuga urupfu ruzaba rugifise ubushobozi kuko gushika umunsi Yesu azoza gutora ishengero urupfu ruzaba rugifise ubushobozi. Ivyo rero ni byiza ko tuvyumva ko 55 asa n'uko arahema acokora urupfu avuga ati mbega urupfu ya nsinzi yawe irihe, uruboye rwawe rurihe, ariko rekana ko ari ubushobozi Yesu azonesha urupfu. Nkuko tusoma 24 gushika 26 dusubira inyuma gatoya verse 24 a 26 arasigura neza avuga ngo 24 yava ngo azoza umuhero ngo inyuma ya vyose aho Yesu azosubiza Imana Data akamusubiza vyose ubasha kuganza n'ubushobozi. 45 verse 25 ngo kuko mwakwiye kuganza gushika n'azonesha abansi bose agashira munsi ibirenge vyiwe. 46 ngo umwansi wa nyuma azokwicwa canke azosamburwa n'urupfu. Nubwo yuko umunsi Yesu yanesheje urupfu atarupfu zorokihari bizoba birangiye, intambara izoba irangiye kuko umwansi wa nyuma 46 bavuga ngo umwansi wa nyuma. Nuvuga yuko hari abansi benshi baraneshejwe ariko ari umwansi wa nyuma. Uno munsi ataraneshwa kuri twebwe Yesu azomunesha birangiye amaze gusubiza ububasha bwose ubwami bwose akabusubiza Imana Data ngo tusome 24 hanyuma ngo azomusubiza amaze kunesha ubushobozi bwose uganza bwose ububasha bwose ubwo bwasha bwose akora avuga n'ubuhe n'ububasha bwa Satani. Uno munsi ko turavuga muri kanguka hari ububasha bwa Satani. Izo ngwara zose mwumva abo bantu bose baboshwe ivyaha vyose biko beraganza mu isi ibintu byose tubona mu makuru ibintu bibi biteye ubwoba biteye agahinda turugo turabona vyose ivyo vyose ni ububasha bwa Satani harimo n'urupfu. Rero Yesu azubanza neshe ivyo bintu vyose uye domination kuganza ububasha inkomezi vya Satani vyose ngozobishira munsi y'ibirenge vyiwe. Vyo tubona 45 verse 25 azobishira munsi y'ibirenge vyiwe. Ariko nashaka kwibutsa yuko munyanye Efeso cyo ca mbere kuva ku 19 kushika urangira Efesiens 1:19 harekana neza yuko igihe Yesu yazuka ubwo bubasha bwose buri munsi y'ibirenge vyiwe. Vyo yo wizeye hari insinzi muri Yesu ariko nubwo biri munsi y'ibirenge vyiwe urupfu canke la mo niwo mwansi wa nyuma. Uwo mwansi wa nyuma rero tubona yuko 46 niwe azocaneshwa uwitwa urupfu. Ariko ivyo bizoba nkuko tubona ku 54 verse 54 igihe umubiri wacu uzohinduka twambara umubiri utabora. Ndabasabe ejo bizoba mwasoma icica 16 ndiyabahezagire mugihe umunsi mwiza.